picture that beautiful girl. Na muulize jina yake. Kama bila kumrembo. Simama hapo, shika yeye lete yeye hapa.
Amesikia watu warembo wanashikwa.
No. Lord, Lord, Maria, Lord, Let's go. Thank you.